Huyu ndiye alikuwa security ya gate hii. Huyo.
Thank you.